ceremony's Philippi Munro, a little number to keep the crowd happy.
I'd like to dedicate to all our kaumātua and our kuikuia sitting in that audience. A song, young people, that we sing so often but often don't know the origin. This song, believe it or not, originated from its beginnings, from the whānau apanui, from the Omaio people. And we sing it so often in a different version, but never ever pay acknowledgement to the people who composed it. The whānau apanui and the people of Ngāti Porou. Tūtahi tonu rapo irita te iwi nei e. Kua eke mai nei ki runga te marae e. Nō reira rā te waipona mu whare kauri e. A whinatia mai tō iwi Māori e. Ipa tēnā tia mana tērā, te wariri mai nei e. Ruana te whenua, tai te waki te moana e. Haue te aroha, te mama ia haue. Tai tō ke rau, karanga, karanga ki ngā iwi e. Kua eke mai ne, kua eke mai ne, ki runga te marae. Maria rā, te waipara mu te aroha e. A whinatia mai tō iwi Māori e. Ipa tēnā tia mana tērā, e wariri mai nei e. Aruana te penua, tai te waki te moana e. Aue te aro,